Walimu.
Ndio.
Walimu ka.
Okay.
Ko Kiswate family.
Yeah.
Eh, tuso wachane walimu mondo wa miromboka. Wakiro nyiromba nya ganya tine.
I wish happy birthday. 72 years.